kagundende dziko la pansi ndiyadziwe amene amalingati ndanthu osafunikira pa dziko la pansi chifukwa ndanthu amene amalingidwa ngati mwina zinyalala koma achira ndiye kuti zatero Yehova wapanga zimenezi. Yamba Gula Bandi, Chiriose, Chimene Jitika Kunoku, Sindimachitanga at the Hirango Bagariba Novai, Manimatanga at the school. Monting the one of Sinta, Quina Wagoti, Munguana, and the Pere Sapina Baki, and a funeral in the way of noting the Presidential School. Nimachitanga at the Jonjuai name.